kunesimanga lengifuna sewusinothise lesendeka onke balanga. Solo wabakhona umsombuluko lomunye awufanani nalomunye. Lilanga lelilandzelako alifanani nelilanga layitolo. Noma bekangashisa lawo malanga ngekufanana liphume ngesikhathi lesifananako. Kepha akufanani nayitolo lokwenteka empilweni yakho. Lokunye ungakwenda ngokuthi uvukele emsebentini. Kepha kunetinshwanyana letingeke tifanane nalokwenteke kulelinye langa. Kusho ukuthi uNkulunkulu unendlela yekwenta tintfo letehlukile onke malanga. Alibongwe ligama lakhe. Lamhla sinkwasethu sakavuka udle sisithola encwadini yaMateyu sahluko 14 sifunde khona verse 22. Jesu wase utshela abafundi bakhe kuthi bangene esikebheni bahambe embili bewelele ngesheya. Yena wasale akhulula ticumbi tebantu. Lapha lendzaba lengikholwa ukuthi uyivile wayifunda yakubusisa yashunyelwa ngifuna sinake indzaba yokuthi labafundi batshelwa nguJesu. Kunemagama esingisini lengiwathandzako lathi he compelled them, wababangela noma wabacinzetela ukuthi bewele bekungekho eplaneni labo. Yini lele yenda bafundi kumbe bangafuni uma ngingasho njalo aze Jesu abacinzetele? Ngolokuthi njengebadwebi lesimo selitulu langaphandle besikhomba lokuthi angeke kube kahle kungena kulamandi ngalesikhathi ngoba vele sikhathi setiphepho. Ngikoke Jesu kwabita ukuthi abacinzetele bebabona ukuthi kungahle kube nengodi. Wevanike kwasho bantu nembala bathi sebangenile naso siphepho phela sase sesiyavela njengalokhu bacabangile. Kube Jesu abedudane ngalesikhathi ngabe bathi uyabona ke sishito besivele sibona kuze kuthi awuba kanje. Kepha yini ke lesiyithola konje la? Ngoba uyawukhumbula ukuthi wathi masangena kulesikebhe Jesu umoya wase uyathula. Yini ke leconzene nawe nami lamhla ngoba thine akuna moya asikho elwandle asikho esikebheni. Naku ke lokumcoka kunelive uNkulunkulu lalikhulumile thine lapho sifunda khona ukuthi ufuna sendeni nini. Ake sengibekise ngalokulula nje ukuthi uNkulunkulu uthi asingenise tishumi neminikelo. Njalo njalo kuloko lesinako uthi ngenisa bese ke nawe sekuhamba kufika tiphepho. Kufika tinto lobonako ukuthi hayi la ngazuthi kuyawungenisa tishumi neminikelo, ngazuthi kutawungenda ukuthi ngingakhone kuphila, ngibete kudla, ngibete imali yeschool fees, ngibete lokwana lokwa, bese sewuyathi godla. Lokuthi godla kusho ukuthi sewuhambe usenzeni, awusangeni la Jesu athi ngena khona phela, khokha phela bese uncika kokwakho ukuconza. Kepha uhlabele uthi ngiyamethemba. Ngesikhathi ubuka ngesimo ngemehlo akho uthi ey angisukwenda ke lokho, usuke uthi Nkosi angeni kulesikebhe, angingenelani nelivi lakho Nkosi. Ake sewuthi buke sihlobo sami ukuthi awuhambini elusenzeni nyalo. Ngoba simo sithi ungakwendi lokho utawushayeka, wanikela utawushayeka, wakhokha tshumi utawushayeka. Kungenteka uhamba na Jesu longekho kulesikebhe sakho. Kungenteka ubuke kakhulu kuconza nekwati kwakho. Kwangathi uNkulunkulu angenta inhliziyo yakho ikhululeke uthi Nkosi ngiyasuka kulolusenze Ngiyangena, ngifuna kungena la ngidawubona ummangaliso wakho khona ngoba elusenzeni awukho ummangaliso. Amen.